Kutheni le nto ukuhlulahlula ngo-zero kungenampendulo? Omnye wabahlekisi beqonga, uSteve Wright, wakhe wathi ngaphambili, "Black holes are where God divided by zero." Le nto ithetha ukuba izinto zaqala ukumoshakala apho uThixo ahlulahlule ngo-zero. Ifana nokuba iminxunya emnyama ilapho kuhlulahlulwe khona ngo-zero. Ukuba siyayijonga le nto, inako ukunyanisa, ngoba kaloku xa kuhlulahlulwa ngo-zero, nezibalo zamanani azikwazi kufumana eyona mpendulo ichanekileyo. Le nto ithethe ukuba ayikho impendulo yenani elihlulahlulwe ngo-zero. Kumagumbi wethu sidla ngokusebenzisa igama elithi lesilungu undefined. Eli gama lithetha ukuba ayikho eyona yona mpendulo ichanekileyo. Ndiyathemba ukuba niyayiva le ndawo bahlobo bam. Loo nto ithetha ukuba nokuba leliphi na inani elingengo-zero olihlulahlula ngo-zero alinampendulo. Umzekelo, u-7 umhlulahlule ngo-0, u-8 umhlulahlule ngo-0, no-1 umhlulahlule ngo-0. Zizonke awufumani mpendulo kuzo. Masithi ke thina siyazama mahlawumbi ukusombulula esi sibalo okanye ukusombulula inani elohlulahlule ngo-0. Masiqale sihlulahlule ngenani elinodibanisa eli-positive kutsho, elona lena lincinci ukwenzela uba sizojonga ukuba ngokuya sisondela phaa ku-zero kwenzeka ntoni. Masizame mahlawumbi u-0.1. Sijonge ukuba kwenzeka ntoni xa sisiya sisondela ekuhlulahluleni ngo-zero. Masithi u-1 umhlulahlule ngo-0.1. Usinika bani? Usinika u-10. Ukuba uhlulahlula u-1 ngo-0.01, ufumana u-100. Masijonge, masiphinde sikhangele elona nani lisondele nyani ku-0. Umzekelo, masithi u-1 umphindaphindo ngo-0.00001. Sijonge ukuba kwenzeka ntoni. Ukuba uyalijonga elinani lingezantsi ubale aba-0, uzofumanisa ukuba benza i-million. Loo nto ithethe ukuba impendulo yethu izoba ngu-1 million. Ukuba uyajonga apha, seyikhona into esinokuyiqaphela ukuba ngokuya uhlulahlula ngamanani amancinci ngokuncinci, uya ufumana amanani amakhulu njengempendulo yakho, aya esiba makhulu la manani. Mahlawumbi ngoku singakwazi ukuchaza ukuba u-1 ohlulahlulwe ngo-0 ungubani. Singathi u-1 ohlulahlulwe ngo-0 usinika into ebizwa ngokuba ngu-infinity. Siza kumenza abe nodibanisa lo-infinity, ngoba kaloku besihlulahlula ngamanani anodibanisa. Lo-infinity ufana nokuba umele amanani amakhulu esingenawukwazi nokuwabhala. Ngoba uyabona ukuba ngokuya usondeza inani ohlulahlula ngalo ku-0, uyawufumana inani elikhulu. Masijonge ke ukuba ingaba xa uhlulahlula ngamanani anothabatha kwenzeka ntoni. Masiphinde sisebenzise amanani afanayo kodwa sitshintshe amaphawu la. Ukuba uthi u-1 umhlulahlule ngo-0.1, ufumana u-10. U-1 umhlulahlule ngo-0.01, ufumana u-100. Ukuba u-1 umhlulahlula ngo-0.00001, kwakhona uzofumana uthabatha 1,000. Eyona nto funeka uyiqaphele kukuba apha besihlulahlula ngamanani anothabatha. Yaye ukuba uyajonga, sifumana impendulo ezingafaniyo naxa sisebenzisa amanani anodibanisa. Masithi ke ngoku singathini? Singathi u-1 ohlulahlulwe ngo-0 usinika inani elahluke kakhulu kwelanani besilifumene ngokuya besihlulahlula ngamanani anodibanisa. Eli nani sizalibiza ngokuba ku-negative infinity. Kwakhona le nto ithetha ukuba ngamanani amakhulu anothabatha. Kodwa ubuyajonga ezimpendulo azifani zombini kodwa zimpendulo zento enye. Yiyo le nto ibangela ukuba ingabikho impendulo ka-1 ohlulwahlulwe ngo-0. Ngoba ubuyaqaphela ngokwamanani okanye manditsho ngokwezibalo bekunovele kukhethwe kuthiwe mahlawumbi u-1 ohlulwahlulwe ngo-0 ngu-49 kodwa asikwazi apha ukukhetha inani elichanekileyo ngoba sifumana iimpendulo ezimbini ezingafaniyo. Loo nto ithethe ukuba ngenene ayikho impendulo ka-0. Sitsho sisebenzise elaa gama lithi undefined. Enkosi.